Nizere ko meze neza mwese abanyanya bacu mamukurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru wagezweho ariko aravugwa cyane ibyo nino ku isi tugaruke ku ntambara ziriko zirabera mu gihugu cha Ukraine amakuru yihuta arabana n'u Burusiya n'u Bushinwa muri izi ntambara u Burusiya bwasabye u Bushinwa ko bwo bufasha mu ntambara Amerika yagize ico ivuga Amerika ivuga ko Urusiya buramutse butumye ubushinwa bwinjira mu ntambara ubushinwa bushobora guhura n'akaga gakomeye cyane ivyo bikaba byatangajwe na Amerika bamwe bakaba batanguye kuvuga ko ibintu bishobora kumera nabi cyane canke iyi ntambara ikarangira ivuyemo intambara ya gatatu y'isi yose ubushinwa burashobora kwinjira mu ntambara y'Urusiya na Ukraine ni ibintu bishobora kumera nabi cyane turaza kubigaruka ko turabe ubufasha igihugu cyo Bushinwa coba kiriko kiratanga kibuha igihugu cyo Burusiya kugira bafashe kugwana mu ntambara burimo n'igihugu cya Ukraine turagenda tubigaruka ko turabe byose ndetse turabe n'ico Amerika ivuga kuri ivyo bino Amerika ikaba ivunira kagohe iburira igihugu cyo Bushinwa ko kitohirahira ngo cinjire muri iyi ntambara kuko ibintu bishobora guca bimera nabi ndetse bishobora gukwega Amerika nayo yinjira mu ntambara noneho vyeruye ikarungikana abasirikare bayo turabigeruka ko byose mu buryo buramvuye n'amakuru yihuta cyane arabana n'izi ntambara tugiye kugushikiriza nimba utarafyonda kuri subscribe wabanzoga fyonda kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibiraje ba mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi nkuko rero amakuru ariko aravugwa cyane nuko ubushinwa bushobora kwinjira mu ntambara ndetse bugafasha igihugu cy'u Burusiya birumvikana ko ku ruhande rw'u Burusiya babonye ababufasha n'igihugu cya Ukraine murazi ko hari abenshi bagishigikiye ndetse bariko baranagiye birwanisha ariko batagiha abasirikare boca nabo bivugwa ko nabo boca binjira mu ntambara nyene ubwo ibiganiro byo gushaka uko ibitero by'u Burusiya muri Ukraine byo hagarara bikaba biribuze gusubukurwa kuri no wa mbere hakoreshejwe ivideo nkuko byemejwe n'abategetsi b'ibihugu byompi hagati hariko Amerika yo yatangaje ko ubushinwa buzohura n'ingaruka nibufasha u Burusiya mu bitero bwagavye kuri Ukraine nkuko ibinyamakuru muri Amerika bibivuga amashusho yiraswa ry'inzu zo guturamwo i Mariupol nkuko vyagiye birashigwa habona mu mareresi yerekanwe akaberekanwa inzu z'amagorofa yo guturamwo ziri kuraswaho ibisasu n'ingabo z'u Burusiya mu muji wo kucambu wa Mariupol muri Ukraine ivyo rero bikaba vyabaye kuri no w'Imana inyuma y'iminsi uyu mugi wibasiwe n'ibitero vy'ingabo za Barusiya abategetsi ba Ukraine bakaba bavuga ko Mariupol yarashweho ubudatuza kuva yagotwa n'Abarusiya kwigenekerezo rya kabiri kwezi kwa gatatu mwaka 2022 ko hamaze gupfa abasivile bagera ku 287 kuva icyo gihe abaturage bagera ku 400 bakaba bakiri muri uwo muji ndetse bakaba basigaye atamazi atavyo gufungura atanimiti bashobora kubona leta ikabivuga ko
gufasha abo banyagihugu uvyananiranye
kubera ibisasu by'ingabo z'u Burusiya ivyo rero bikaba biri ko birateza ikibazo gikomeye cyane igisirikare cya Ukraine kikaba kivuga ko cahanuye indege ku munsi wejo nkuko amakuru yagiye atangazwa mu makuru batanga buri munsi igisirikare cya Ukraine kikaba catangaje ko mu masaha 28 aheze ingabo zabo zahanuye kajugujugu eshatu z'Abarusiya n'izindi ndege nyinshi zitagira abapilote z'ingabo z'Abarusiya ingabo za Ukraine zikaba zivuga kandi ko zarashe ibisasu bishwanyaguza ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya n'ubiko bw'intwaro kugira ngo basenye aho bazivana ku butaka bwa Ukraine zongeraho koko ingabo z'u Burusiya n'ahandi zirongera kwigarurira ziri gushira ingufu mu gukomeza imipaka yaho zafashe ingabo rero itangazo ryabo rikaba rivuga ko morale n'intekerezo ku ngabo z'Abarusiya mu bikomeje kuba hasi ko hari abasirikare ba Rusiya bakomeje kwanga amabwirizwa ndetse no kuja mu migwano. Makuru rero akaba adashobora kwemeza canke ngo ahakane ivyo bivugwa n'igisirikare cha Ukraine kuko vyoba ari vyo, kuko muri rusangi ivyiritangazo bamwe bavuga ko bishobora kuba bivurwa mu guha intege, mu gutera intege abasirikare ba Ukraine kugira babandanye kugwana ndetse no kwerekana intege nke z'umwansi. Nkuko rero byagiye biravurwa cyane, bivugwa ko igihugu cy'u Burusiya no kuvuga Moscow ikaba yasavye Beijing igihugu c'Ubushinwa ubufasha bwa gisirikare. Uburusiya bukaba burimwo gusaba Ubushinwa inkunga y'imari n'iya gisirikare nk'uko bivurwa n'ibinyamakuru Financial Times na New York Times. Moscow ikaba isaba Beijing kuyiha ibikoresho vya gisirikare byo kwifashisha muri Ukraine nk'uko FT ibivuga. Ambasade y'Ubushinwa i Washington ikabivuga ko itazi ivyubwo busabe bw'Uburusiya nk'uko vyagiye biratangazwa. Gusa iki kinyamakuru cyo kikaba kivuga ko amakuru gikesha umutegetsi wa Amerika utatangajwe avuga ko Uburusiya bumaze iminsi busaba Ubushinwa ibikoresho. Inkuru yacu ikabivuga ko hari ibimenyetso ko Ubushinwa bogoba buri kwitegurira gutanga ubufasha muri no ntambara. New York Times nayo ikabisubiramwo umutegetsi wa Amerika uvuga ko Burusiya bwasavye Ubushinwa ubufasha bw'imari mu guhangana n'ingaruka z'ibihano. Ubushinwa rero kugeza ubu bukaba bugaragaza ko ntaho bubogamiye muri aya makimbirane, kandi ko nabwo butigeze bwamagana ibitero vy'Uburusiya. None rero ku wa mbere umuhanuzi mu by'umutekano wa Amerika Jake Sullivan bitegekanijwe ko aganira na Zhang Jiechi no mu diplomate wo hejuru w'Ubushinwa i Roma. Ku Imana uyo Sullivan akaba yarabwiye ikinyamakuru NBC ko Amerika ishaka ko yoba Ubushinwa canke se undi wese nta atagusubiza Uburusiya ivyo burimwo guhomba mu bukungu. Ubushinwa mu mayira abiri gufasha igihugu c'u Burusiya canke bizogenda gute? Leta ya Amerika ikaba yaburiye Ubushinwa ko bwobona ibihano bikomeye nimba bufashije Uburusiya muri iyi ntambara kuri Ukraine nk'uko ibinyamakuru vyaho bibivuga. Nayo mu ndwizi ibiri ziheze Ubushinwa n'Uburusiya bikaba vyatangaje ko umubano wavyo dafise imbago, mu gihe bivugwa ko Uburusiya ubu ngubu buri gusaba inshuti yabwo ubufasha bwo mu ntambara nk'uko vyatangajwe. Ibi bihugu byombi bikaba bifitaniye ubufatanye bukomeye mu bijanye n'ubukungu ndetse n'ubucuruzi. Mwaka uheze bwageze ku gipimo cyo hejuru cyane cya miliyari 147 z'amadolari, ariko Ubushinwa bukaba bushobora kugira impungenge zo gukomanyirizwa mu gihe bwotangira gufasha Uburusiya mu ntambara. Gusa mu butumwa bwo kuri Twitter, Richard Hasi uyo akaba ari umudiplomate wa Amerika akaba n'umuhanuzi wa president, no kuvuga umujenama wa president mu bubanyi n'amahanga, akaba yagaragaje ko Ubushinwa buri mu mayira abiri. Hagataho Huzi Jine, umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Global Times cya leta y'Ubushinwa, akaba yavuze ko Ubushinwa na Amerika bikwiye kugera ku bwumvikane busaba ibihugu byose guhagarika guha ubufasha bwa gisirikare Ukraine canke Uburusiya nk'uko vyatangajwe. Ibihugu vyo mu Burayi bikaba vyagiye bihaye inkunga ya gisirikare leta ya Ukraine igamije kubufasha kwigwanaho ndetse no kwihagararako imbere y'Abarusiya. Uburusiya na Ukraine hari ibiganiro bishobora kuza kuba, abategetsi ku mpande zompi bakaba bemeje ko ibiganiro uno munsi bisubukura hifashishijwe video, bakaba bagerageza gushaka inzira yo guhagarika intambara. Dmitry Peskov yo akaba ari intumwa y'Uburusiya muri ivyo biganiro akaba n'uwujejwe kumenyesha makuru mu biro vya president Vladimir Putin niwe watangaje ko ibi biganiro bisubukura. Nayo Mykhailo Podolyak akaba intumwa ya Ukraine muri ibi biganiro akaba numu janama wa president Volodymyr Zelensky akaba yemeje ibi byatangajwe na Kremlin mu itangazo mu butumwa yacishije ku mbuga Huaniro yo Podelak akaba yavuze ko Uburusiya bagatanguye kuganira mu buryo bugubaka ati mu buryo urushijeho kubabwiza Uburusiya burarushaho kumva aho Ukraine ihagaze byagaragaye kandi ku rugamba no mu bikorwa vya Ukraine mu kurengera inyungu zayo nayo ku Imana Zelensky akaba yavuze ko intumwa ze ziri mu biganiro n'iz'Uburusiya mu buri munsi Uburusiya rero bukaba bwafunze Instagram ibirasa naho Uburusiya bugugaye Instagram mu gihugu Netbrocks ikurikirana uko imbuga za internet zifashe mu gihugu akaba yatangaje ko Instagram ituguruka mu Burusiya Facebook yo ikaba yari yapfunzwe mbere ariko Instagram ngo niyo ikunzwe kurushaho mu Burusiya kwa gatanu leta y'u Burusiya ikaba yavuze ko izugara ugo rubuga kugeza itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu Uburusiya rero ukaba bwafashe iyo ngingo yo kufunga Instagram nyuma yuko kompanyi no kuvuga nyiri Instagram Meta yoroheje amategeko yayo ikemerera abakoresha imbuga zayo gutangaza amajambo agwanya Uburusiya itangazo rya leta y'u Burusiya naryo kwa gatanu rikaba ryavuze ko leta yatanguye urugendo rwo gukomeza Meta nk'ikigo cabaheza nguni nkuko vyagiye biratangazwa ayo rero namwe mu makuru nakubwira yo bagezwe ko kunambara ziri ko zirabera mu gihugu ca Ukraine ndetse hagati y'u Burusiya na Ukraine ariko akavurwa ko igihugu c'Ubushinwa gishobora kwivanga mu ntambara kigafasha igihugu c'u Burusiya Amerika ikabigabisha rero Ubushinwa ko yivanze mu ntambara ibintu bishobora kuyikomerana n'amakuru tubandanya kubakurikiranira murazi ko amakuru yose agezweho tugenda turi abashikiriza uko abagenda avurwa ibe byiza kuri mwese ndivyo ndabipfurije mu kanya turaze tugaruka no kwindi biriko biravurwa